Ityala likaNicholas Nino lalingundaba mlonyeni kulo lonke eli. Amatshantliziyo amalungelo abantwana ayememelela ukuba afumane isigwebo esiqatha. Inkundla ephakamileyo yasePitoli yakwenza oko. Kodwa lokanino ukholelwa kwelokuba esi sigwebo sakhe siqatha ngeyona ndlela. Amatshantliziyo ombutho obizwa Not In My Name athi uNicholas Nino simfanele ngqo esi sigwebo sobomi.
We reject outrightly. We see that as a real travesty of justice, and we see it as a slap of the face to the abused victim and the family, and also South Africa's community as large.
Lombutho uyalibhebhetha elinyathelo lokubhena kukanino ngelithi linezigweqe nemihlisela. Kodwa ke ngokomthetho weli wonke ubani unelungelo lokubhena.
In a country where the rule of law is the upper law in the country, everybody has the prerogative to apply for leave to appeal. Until the Constitutional Court or the Supreme Court of Appeal has spoken, there's always that possibility to approach them.
Ukanti inkundla eyongameleyo yezibheno eBloemfontein imnike imvume yokuba abhene ngakwisigwebo sakhe uNicholas Ninow.